Mazvita. The chamu jola chete. The chamu jola chete Mazvita. The chamu jola chete.
Runa korwake haruna mosha. Jikamu ona dinoita soba.
The chamu jola chete, the chamu jola chete, Mazvita, the chamu jola chete.
Chave wa